Babu, hey, tenki bado haijafika, kebeza chuma.
Jamu injenzia kule.
Ndio maana watu wanakufa. Yaani watu wanakuja kuweka upaki magari hapa.
Hapo gari za petroli.
I'm going to go to the hospital.